Angalia msimu kadondoka huko.
Yes, of course, yeah, you know.